podcast, radio and stuff.
Wow, what a wonderful day once again. Siya kubingelela, welcome to podcast, radio and stuff, South Africa's next biggest podcast. Well, it's not a usual day where I appear alone as the host. My co-host Ntobeko Khulusi is not here today. He's got some family responsibilities to attend to. But I must say, I'm excited. I'm excited because today is a hosta umsakazi ngama 90s, late 90s, owanyakazisa South Africa yonke. And wonke umuntu mangabe ukhuluma ngeradio igama lakhe yalivuma ukusuka kumlando weradio. Waduma kakhulu ngokuthi iradio encane. Let us welcome Imshani Ntombe Baba Mandla Malakwa.
Siyabonga kakhulu, siyabonga mtaka baba.
Wow,
ntoko siyabonga mtaka baba.
Baba siyabonga, thank you so much ukuthi honorishe i-invite yethu. Asikuthathi kancane.
Ukhumbula ukuthi sesibe nesikhathi esingakanani sizama ukuthi kwenzeke.
Yes.
Kushintshashintsha kodwa ke okungijabulisayo ukuthi sesindawonye namhlanje.
Sikwazile ukuthi kwenzeke.
Sikwazile ukuthi siyenze lento ngokuthi phela kubalekile ukuthi empilweni uma ithuba livela ukuthi sibe ndawonye kwenzeke lokho, ngoba ngiyakholelwa ukuthi akekho omunye uMandla Malakwane yokwazi ukuthi abe la okudlula lo. Ngakho ke kubalekile ukuthi nakabe ucela ukuthi hayi ake sihlanganeni ingoba kunesizathu ukuthi ungicele. Kunesizathu ukuthi yini le oyibonile. Angikonarisheke lokho ukuze nezwe sizokwazi ukuthola ithuba lokuthi sikhulume nalo.
Ah, ngivele ngikhumbule ngisancane uma ngilalela ugijima okhosini FM usho ukuthi Mandla lo.
Lalela kwakusuke konakele. Hayi bani, kusuke konakele mntatshapha, ngiyakutshela kwakusuke konakele. Kodwa futhi angingathi ngokwalesa sikhathi kuphela.
Yes.
Ngoba nanominini.
Yes.
Uma kungenzeka futhi. Kodwa noma ngeke kusenzeka phela. Kodwa uma kungenzeka futhi, kuyohlala kunjalo ngoba okwehliswa ezulwini kwaletha emhlabeni wasewabelwa kona, ongeke kuthathwe omunye umuntu kuwena.
Wow.
Uma ngabe kuukuthi wanginika imic ukuthi bekunosizi noma bengikhathazwe yini, ungaze uxake ukuthi hayi lo muntu yilo kade sikhuluma naye manje lo seshintshe kanje.
That's what hinders something that is very amazing about radio. One thing ngikhule mina ngiphupha ngifisa ukuba umsakazi.
Yes.
Ayikho enye into ebengifisa ukuba yona. Yabona mangabe ngiya laphana e-Oldford Road okhosini ngifike ngime ewindini.
Yes, yes.
Ngingakangeni emsakazweni. Ngifike ngimi ngibuka abasakazi. Ngizwe uHlevane. Yabona into mangabe uyithanda. Mangivula amamagazini, ngibuka amamagazini, meke ngabona isithombe sesitudio, ngibone la mabhathini angakakwazi ukwathinta.
Yebo.
Mase ngiqala ukubona isithombe sami ngilapha e-studio. Then ngithe mase ngithola ithuba lokuba semsakazweni kwenzeka lento oyikhulumayo ukuthi it doesn't matter. Mina bengike ngifike emsakazweni nginganayo imali yokuphindela emuva. Ngikhuluma imali yokugibela, usho ukuthi anginayo ukuthi mangiqeda la ngiphindele emuva. Kodwa once kwavula imic, I forget ngayo yonke inkinga ekhona.
Uma ngabe ubeka kanjalo lokhu sake ngikhuluma ngizokufaka nje manje ukuze ngingakukhohlwa.
Yes.
Ngikwa u 1995 thereabout ngiyakhumbula uButkansas wayephathekile kudingeka ukuthi ngimbambele ohlelweni ntambama. Ngangiphuma e-UKZN ngangithi ngiyoregistera lapha Professor Thomas Eli i-masters ku-media studies.
Yes.
Uma uqhamuka lapho ngasethusini uzokhuphuka ngase esibhedlela lapha entabeni kwaveka kwaqhamuka enye imoto ingapitile umhlolo sangiqhubulana nayo. Isikhathi u-half past one sangiqhubula wami.
Kumele uyongena u-3.
Ngikhamba u-3 athi nishayana kwaqhamuka i-breakdown babenginika ikhadi ngase ngithi ningitshela kwathiwa nale ikhadi uzoshayela la. Uma ushayela la ibona imoto esoyisa kubona. Ngashiya kanjalo ngangithola we-breakdown omunye oyongishiya e-studio. Kwashawu kwara 26 ngakhumbula ukuthi konjani nabo. Yavele yaxove kodwa akekho ngesiqiniseko noyedwa kubalalelo wenzwa ukuthi nganginesimo esinjalo ekuthi ngicishe ngalimala noma ngicishe ngaba sengozini owakazi uyibona, ngoba imoto ngempela yayilimela. Ingozi kwakuyingozi enkulu ngoba ngashiya kugcwele nje lapha, ngeke ngishayele emsebenzini ukuthi hayi lalelani sekwenzeka ukuthi cha, kwamina ngiyafuna ukuba semoyeni.
Now in an ordinary job, abantu abaningi wengeke saye emsebenzini wayezofona ngaleso sikhathi asho ukuthi angisakwazi ukufika
futhi it would have been reasonable to do that futhi kwangamukeleka ukuthi hayi no ngempela usenkingeni kodwa manje kunaloku understand ukuthi ngithini kumphathi stage ngithini ku programs manager ngithini kowami okuyena engireporta kuyena directly ngithi akafuna umuntu njengamanje mina sengihlelile umculo ngenze yonke into ngiyazi ukuthi ngubekephi uyayazi i disorganization engizobe ngiyenza ngokuthi ngishaye manje ngokuthi sengibheka ama alternatives ukuthi hayi imoto nebezoyidonsa bayise la ngizoyifica khona is well and good uma mina ngizokwazi ukufika e-studio ukuthi ngibuye kanjani ngeke futhi kube inkinga emuva
so you ukhuluma ngabo 95 about this incident ungene nini okhosini
uqala kwami ukusakaza ngangena ngo officially kwakumhla 2 March 1993
mhlaka 2 March 1993 uqasho khozi
ngiqashwa ngokugcwele kodwa phela ngiqambe ngiyongena ngase ngivele sengisakaza ngoba angithi mhlambe lomlanda nguvezi ukhona ngoba ukhona vele eNingizimu Afrika ngoba sikhuluma kwipodcast there is no harm in repeating and repeating and repeating more uyabona sasifaka she ku Radio Zulu then ngo 1992 angikhohlwa kokulesibili umhla ka 20 October 1992 lalidliva sifika so 4 vele eDurban Westville University kube naba u4 sibafica bavela ophongolo kanti sikuzoqondana nesikhathi esika ngwana ubhuthu Kansas City the great legendary Kansas City ezongena istudio uma singena vele sicelile sibukhile ukuthi sifuna ukubona ukuthi basakaza kanjani
yes
hayi ukuthi uma kushaya u3 singena sifaka usisijabuguma ngoba kokuyena obhekela ukuthi abantu baphatheka kahle yini uma befikile emsakazweni wesizulu asithatha sifake istudio ngikhumbula kahle ngikhohlwa kusoze futhi istory sasadlala ngaleso sikhathi kwakungumandende
ngiyasikhumbula
kwakungumandende oyise studio kwakusisizwa mambo mkhizi futhi usisizwa mambo akangifakazela naye ukuthi kwamina nakuyena kwathi eqambe phuma nje imbuzo engase ngi chikchelile kuyena ngolimi lwasemgaqweni esi 2011 kusho ukuthi ayisimningi ephendula la kuphendleka khona kanti kuzongena uBoot Kansas
yes
futhi lalela ngitshela uyabona njoba ngeyilanda manje ngise studio abantu babangibuke babona ukuthi ngisho into eyenzeka kwashintsha yonke imood yathi uma ngithi yashintsha imuthi ngezwe kumina njengoba ngibona ngikundile nje kodwa wenza kusiphuka inwele akwajatshulwa wangena sibingelela hawo lo muntu osuke sinomdlahle ngakho emoyeni uma usunaye uzotheka ngakho tell sanibonane nija nice peel wathi qambe efaka umculo wakhe ngase ngijijele imibuzo ongakazi uyibone esengiphendule embuzweni yonke uBoot Kansas wenza umhlola wangiphendula yonke imibuzo kodwa ukhona owodwa akophendula ngqo noma ngithi yabona ngangifike ngithi manje but nje usuzongena lo mculo lo olethela ozowufaka la uyakhethelwa noma uyasikhethela ethi hayi into elula le ngizokuchazela kulula kulula imake but iadvert nje oba usukuyirekhodile
aso akachazela uzokuchazela
Bini bina njobu iadvert ukuwena ohlala usha ama advert njobu usha njengamanje but ukhokhelwa nini ukuhamba kanjani amvele athi hayi nokhululeka ukwenza ama advert into elula kakhulu ngizokuchazela hayi
manje
ungala lolo ngithi manje but manje uyaba ngabuze imibuzo o5 yonke ngiphendula kanje kodwa wangishiya nginelisekile
Wow.
Wa lalela lalela uyazi indaba mtajapha ingoba yonke iresponse yakhe yayinothando phakathi.
Wow.
Waye yilo muntu engisho ngitima ngimlalele ngimuzi ukuthi uyena. Uma umsakazi uma ngikulalele ngifanele ngikuzwe ukuthi indlebe yami yangitshela yini ukuthi okusho kuyiqiniso. Indlebe yami yangitshela yini ukuthi umuntu wena uyimkhonzile uyangithanda ungithanda ngempela yini. Indlebe yami yasho yini ukuthi wena njoba uthi nje ukanje lento isho into enjalo yini. Uma sengikubona
ngoba uyipersonality that's why ubizwa ngeradio personality
ubizwa ngeradio personality nje ngoba there is this personality there is this character there is this imaginary somebody for me who listens to radio that I end up creating for myself but of course generally so I firmly believe that this person is associated with me and is linked to me is linked with me and upon meeting this person I expect to see this person being the image that I always create uma sengifika sengithola ukuthi kuphambene naloko kusuke sekwenzeka lokhu okubhlungu nalelaka emtajapha afike ebuBoot ayi aphele uMandela abanike bese thi aye chep chep eshoko sisijabuku aya ubayi awuthukubalinda linda sisijabu awubalinde ngibakhonzisa abakhonze bakhonze bakhonze kuze kushaye 1 minute to 4 uma kushaye 1 minute to 4 ebese thi ubudkansa si hey chep chep ngiyazi ukuthi sekufanele uhambe kodwa chep chep ngisacela nje ke ulinda kuphele indaba nje ngizosalise ngifaka lo kwakuyimini kuphela kubantu abawu 9 wayisesela
wow
10 ezinje 5 past 4 azanga sayina se market wadlala ibika le ndaba wase wase time man wena awungene la awase ngifaka ngapha ke hayi man hayi man uma nje awungene la ngangena mtaja phuma ngena wase time man wena khona into engiyibona mina ukube kwangathiwa yimina ake ngibingelele akakasho ukuthi angikhoze
yeah
wathi akulinganisi ukusakaza wawungathini mina ngangasho ukuthi ujama kaSilwane uKansas City le komgwempisi kobani 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 wena wawungathini azanga saqeda
wange
ngathi umandla kaMalagwane nomfana wale kohla kukhulu eyibambe ningizimu Afrika empumalanga entshonalanga enyakatho enikizimu kubo bonke abantu kwabancane abadala ogogo omkhulu omama obaba bafethu odadewethu amabhunga amatshitshi osisobhuta amakhehle ezalukazi abasazokhula nebangakafiki kulo mhlaba kwathi baphi lapho kwathi yibo laba ngathi basobho wena ndodende lapho ekhaya nje uba kukhona njengamanje luzosho uphuthu ngoba usengenile umandla kaMalagwane azangisaqeda wathi put cancer say sinomsakazi la wa press ibutton angazi liphi ebhekise kubaba umbathe u station manager wathi hey baba uhamba umsebenzi la baba uhamba umsebenzi la baba ay kwakhona e studio ubaba u Richie S u Richard Siluma u Richie ubaba u Richie S wafsana wathi I said you have got a broadcaster here kwakulesibili mhla ka 20 fast forward ngomhla ka 29 ku January 1993 kwakulesihlanu sengizwa ngabantu beza kumina ekhampasini yeah uyakufuna ukhansa semoyeni uyakufuna ukhansa uthi nje ababonayo amandla manakwana bamtshele amthinte ay ngathi kulungile ngizwa ngomsomluko uma ngifika ngomsomluko e reception ngifika lapha ko France Shabane ko Elias Gumede ko Chris Gumede bavele bangiphatha kamnandi bangixhumanisa naye kanti usenkantini hayi sikhuluma ngithi hayi umandla umalakwana aw ula ayike thatha lezi namba ungishale kanje 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 ngizokuthi ungishale kule esibili ntambama ntambama ngifone hayi ngimthole sixoxe nje ukuthi ngakusasa amemeze moya amandla malakwane amandla malakwane ngithinte ngithinte kule namba esibili kulezi zintathu engikunike zona ntambama uma ngiphuma ngishaye ngimshayele uma ngiqeda nje kumshayele usethi imake manje lapha ngakade ngoba ngikubuzile phela emsakazweni mina ngesikhathi usemoyeni ukuthi ungakwazi ukufunda umlando wabaculi njalo ngokwarapa 3 uthe ungakwazi kodwa manje abaphathi lapho babumbatha how umbatha bathi bafisa umuntu ozongena ngo 12 ebusuku kuya past 5 ungakwazi ukwena ebusuku okwazi ungafuna ngifunde ebusuku ngifunde opportunity mina ngezwe kuthuma ufuna kuba umsakazi kufanele ufundele ube uthisha ngangeza i-prepared bachelor of pedagogics ngifundela ukuthi ngizoba uthisha
ngalesikhathi ufundela ukuba uthisha
ngifundela ukuba uthisha
ufuna ukuyovaya kwa education ufundise kodwa inhloso yakho ukungena emsakazweni
wawusho njalo wathi uthi kufanele kube udlulile ebuthisheleni ngoba inkolelo eyikhona ukuthi uyakwazi ukukhuluma nabantu uyakwazi ama characteristics nama quality is okuma phambi kwabantu uyakwazi ukuba ne control in terms of what you have to say uyakwazi ukuba nokuningi okwaziyo ukuthi personality yomuntu i develop kanjani ngalondle noma bekukhuluma nabantu bazobe bekulalela so umesejo njalo
kusho ukuthi lento iyakhathela
iyakhathela
into ebenzo kuthatha iminyaka ukuthi ugcine uyitholile le opportunity
ngolwimi lesilungu bathi it was simply truncated it was just abbreviated and abridged in a very short space of time umesho njalo lesibili uthi ubhuti no hle umfana wami ungakwazi kodwa hayi ubhuti ngingakwazi kuleso sikhathi ngisho ngenza i-honors degree eWestville ngi-graduate assistant kwisesizulwini ngiyafundisa ngithutha kwi-Afrikaans ngiyafundisa ukusho ukuthi nginemsebenzi emithathu engiyenza kanye kanye sekukhona lo ka-4 ozongena ayi wa ngabuza ukuthi ngifike nini wathi ayifika ngomsombuluko umfana nomlango ngo 12 izobe engo 12 ilokho nje ama auditions guess what at 7:30 ekseni ngase ngihlele reception emsakazweni ngidla insuthu
ongafuna ukwenza iphutha
no 7:30 aqhamuke athume ngena bese sikhuluma ngithi hayi futhi kumandla malanga akajabula waya phezulu abuya wasethi lalelake sobuzokwenziwa ama auditions bazobe kubuza into ehlukahlukene noma uzobenza into ehlukahlukene uzofunda ezemgcwabo bafuna ukuthola ukuthi unjani esimeni ungakwazi ukwenza
ukukhombisa conversation
that's right
yeah ukukhombisa ukuthi
uyozolana
nakhuluma nabantu abadinga ukuzwela
bese sikazi yebo sobe sifuna ukuthola imizwa yakho ehlukahlukene uzonikezwa ama postcard sifuna ukuzwa ukuthi uhamba kanjani ema postcardini sizokunikeza nokuthi wethula uhlelo ukuzwa ukuthi uhlelo uchitheka kanjani kulona kuningi ozokwenza ayingakwenza ngempela sengiyifinyeza hayi ngikhumbula kahla ngeke ngise ngikhohlwa khona baba Joshua Mlaba kukhona baba Magaya idlele kukhona umfundisi uZulu angisazi ubani oka 4 hayi ngayishaya ngayishaya mtaka japha uma sengiyidabulile ngisemva kombhobho abakusho sengiphumile babusana bathi baba Mlaba hayi asazi mahle ngoba nibaningi
bezama ukuthi bangakwenza ube ne overconfidence
that's right that's right engikwazi ukuthi anga noma sasilako 14 noma kobani sasikaze size kuma auditions come Friday your podcast samemezele moyeni emandla mala kwani lapho khona ngithinte ngakhishwa ku lecture theater ngaphuma kwathi uyadinga ukhansazi ngangifona what you have got a job my son
wow
be here tomorrow entamba ama social nawe top 20 so angibe yabona ukuthi mina ngomhla ka 29 ubengidinga ngomhla ka 2 wishwas Monday ku February
top 20 sangomgqibelo ebusuku
sengomgqibelo ebusuku then Monday ngomhla ka 2 February sengikuyena Friday wa February sengiseyasho ukuthi sengiqashiwe ngomgqibelo senginayo e studio kusukela lapho okuthi mina kahle kahle kwakufanele ngiqale ngomhla ka 2 ku March kodwa ngesikhathi ngiqala usuku lokuqala lwami official ngase ngihlala ngedwa eDeskini
wow
go ayise ngithathe through beno bootsem umkhwanazi no sjula somkhondo wezela umntaka mnisi aphumule ngokuthula nabo bonke ngoba kwakwabantu ababemnene ababazi ukuthi uma ufika umusha udinga ukusekelwa uxhaswe ngapha nangapha ukuze uzokwazi ukuvuka umi so iqhamuka lapho ke kusukela lapho ke angizange ngisamake umntaka japha angizange sabheke emuva ngoba ngalo nyaka ngikhumbula ukuthi ngo March kwathi ngo August kwakunomsakazo ovelele okhosini ngomuyo abantu abakhonyeliswa ngoba ngaba u number 4 kubasakazi kwe DJ of the year competition ku Radio Zulu ngathi uma ngabe ngiba u number 4 babu hambatha ngomelisa ngendondo wathi ngegalelo lakho eksakazeni uhlelo uvuka mawulele ebusuku ngoba sakwazi sino cool cat net the cool cat gumbi ukususa i listenership la sayithatha sayibeka la at the time sakwathi ama ends figures aphuma alandela lapho atshengisa ukuthi sasuka safinyelela ko 880,000 ebusuku okuthi uma 880,000 ezinye zeziteshi othola ukuthi even during their prime time slot
akwazi
ukufinyelela la
asikwazi
ngathola leyo ndondo then ngitoho njalo
kwenzeka konke lokho
angiqashwe ngoba abantu abazi nokuthi ingwenye indaba zoma contract nana silo singena futhi angilongibuza mina ngoba ngithi ngangisakaza izinsuku ezintathu lesibili lesithathu lesini kodwa ubaba umbatha no boot Kansas nabasakazi bonke akekho elothi lo mfana wasakaza njalo nje ngangisakaza 7 days a week ubaba umbathe kekho ukuthi kulokuthiwa uyabona nje wathi nesi studio boot Kansas athi ndindlela ndi hey animthintene animbona khona kaphuthume la studio bona ngabantu bengena ekwe lecture theater
so uyakudinga
ukhansaza ngingene ku Scorpion imoto yami i lecturer iyothi yaphuma esitu ku lecture theater ithi iyalalela eredweni
nangu manje
usekhulu lo muntu kade nginaye manje bese ngibhala ke ama assignment azabhala ethi please give your work more time ngibona ukuthi oh usekhulu yizo ukuthi uhlale ngiyise uyakhala manje kodwa ke ngizama ukuthi abantu babazi ukuthi ngiqashwe ngokugcwele kanti angiqashiwe ngokugcwele kodwa engakufundisa nanoma
ubani kodwa walisebenzisa ithuba
qedile
ya walisebenzisa ithuba
ngiya lapho ekutheni kunoma ubani azi ukuthi kwesisikhathi uyovula la kuvalwe khona futhi hayi ngoba bevalile kodwa uthola ukuthi kuvulekile wena ongaboni ukuthi
kuvulekile uyanikeza ukuthiwa nako uziveze
ukuthi uyakwazi yini uyabona ukuthi zathi nezithi August September wenza ubaba uZulu kumina wathi hayi sekukwena baba kodwa ubaba uhawumbathi ushilo ukuthi hayi sekukwena umusa afuna ukuqhubeka uyofundisa noma ufuna ukuqhubeka nokusakaza ngathi mina baba phela lo engikwenza manje
yiloko engikufunayo
ilona ngikona ngangokufisile empilweni ngibengayeka nanoma yini ngomhla 14 December 1993 ngase ngi permanently employed angizange ngiqashwe njengo junior announcer ngaqashwa as the announcer.
Wow.
Kwathi nge second year ngase ngiyi senior announcer.
Wow.
Kwathi nge 2.5 years ngase ngiyi specialist announcer.
Ngimake before ngifuna usihlukanisele ngoba ayisekho manje le oyichaza yo junior announcer
yes.
Specialist announcer, but sizongena kuyona. Before singene kuyona kunento elibele oyithintile enhlabo umxwele ukuthi into engiyizwayo about the legendary Kansas City Mchunu ukuthi he was not threatened by his talent eMelbourne. Kodwa wathi mebona i-talent kuwena wayeselithatha walipolisha wafuna ukulivezela umhlaba. Uyiloko okuvezayo njengamanje. And nawe ngiyazi ukuthi bakhona obathintile, but ngifuna ukukhuluma nabasakazi njengamanje ukuthi how important it is ukuthi mawubona i-talent komunye umuntu ungazama ukuligqiba kodwa mthathe umlekelele ukuthi umhlaba ulibone leli talent.
Isho elikhona ukuthi nanoma muphi umuntu abantu naturally egotistic ba self-centered babhekene nabo uthola ukuthi la ukufanele ngabe ulenda khona i-support ngixolise
yes
la kufanele ngabe ulenda khona i-support kubi la ibona ukuthi nike ngavulela lo mthombo ngizobe ngizilimaza mina. UBoot Kansas wenza into engajwayelekile, angikhumbuli ukuthi uyakuyenze kapi. Ngesikhathi esengibonile wathi, you know my son, I want you to be famous, I don't want you to be known.
Kusho yena kuwe
lalela uthi I want you to be famous. And umuzokhumbula uma ukuya ekufundeni incwadi khona iFrench philosopher Carlyle wathi one element of human nature is the craving to be important. One greatest element of human nature is the craving to be important. Ngifuna ukuba important, ngifuna ukwaziwa. Hayi ukwaziwa kuphela, ngifuna udumo.
Yes.
Washeshwa ukufikisa. Kodwa he never felt threatened by ubukhona bami. Esikhundleni salo kwafuna indlela zokuthi ngizokwenza kanjani ukuthi lo ngimakhe ngimveze leli khono engilibonile mina noma lesibonakalise ngibe naso okathola ukuthi abanye ababanga naso yena waba naso wasethi no nginomsakazo ovelele la ngesikhathi angithi uyabona ngithe mina ngesikhathi ngifike ngabe number 2 kumsakazo ovelele the following year 1994 ngabe number 2 ngabe number 4 kokuqala ngifika in 6 months time sengu number 4 kumsakazo ovelele the following year was number 2 second best for BW ngoBoot Kansas ngaleso sikhathi wayesephathekile landela kimina kodwa ngaba number 2 1995 ngakwazi ukuthi ngibe best lemon tea DJ of the year DJ of the year okhosini lesikhathi sokushintshila ukhosi ngaba umsakazi ovelele okhosini FM ngaba umsakazi ovelele in the whole of South Africa ku category yalaba sakaza basakaza kuma African languages. I was the best. So wayelwezile ethi lalela into engiyifisa ukubona ulapha phezulu, into engiyifisa ukubona ulapha phezulu.
So when you joined Ukhozi FM lalisayi Radio Zulu
esikhathi
ujoin
ishintsha nje
ishintshela kuKhozi usungaphakathi
ngosuku impela sasishintsha ngisho amagama mina wayese studio ngibona ukuthi u Radio Zulu sekuKhozi FM, Radio Metro sekuMetro FM, Radio Khosa sekuMhlobo wenene, Radio Ndebele sekuyikwekwezi zonke lezi
things. So for the sake of umlando uKhozi lishintshe nini from ukuba Radio Zulu la yabo uKhozi FM
around 95
95. So just after singene kwi democracy.
After singene kwi democracy.
La selishintsha kwase kuba ukhozi
laba ukhozi FM. So mhlambe ungakaqhubeki umuntu akanjapha ngoba siyaxoxa le.
Yes.
Umbuzo ukuphendula ngqo. Asithi kuba sakazi khona lo bubuzi ukuthi bona ke abenze njani. Ayikho into emnandi empilweni ngihlala ngikholelwa kuyona edlula ukuthi omunye umuntu abe nempumelelo kule mpumelelo uthola ukuthi nelami igama liyabalwa. Umuntu ema esakaza athi ukube wayengekho bani ngabe ukusakaza kwami akubangayi lento kuyiyona.
Yes.
Ukuthi kunoma imuphi umsakazi newubona omunye ubona ukuthi kukhona la ekhingeka khona wena ubuno kumsiza mulekelela uma ubona futhi ukuthi wenza izinto ephuma eceleni ezombangela ukuthi ahlehlele enyova noma ahlehlele emuva sinika ithuba lokumlekelela ukuthi izinto zakhe zikwazi ukulunga. Bengena nje lapho ukuthi uma sengiqhathanisa noBoot Kansas ukuthi wabo umuntu onjani akazange ngabona ispace sokuthi sengizophazamisa ispace sakhe nakancane.
Wow. Now khona i-interesting part oyithintayo ukuthi ngalesa sikhathi mangabe kuqashwe emsakazweni kwakuba ne junior announcer kube ne announcer mase kuba ne uthe executive
senior angithi uyabona ukuthi kwakuba ma stages it's like nanu mimuphi umsebenzi uyazi umuqashwa uthola ukuthi you are employed at a junior level
at a junior level and then progress
so mina ukusho ukuthi ngesikhathi ngiqashwa angiqashwanga at any level ongathi junior ngaqashwa kwathiwa umsakazi lo
okay
ngani ko status sami just said announcer
right ngaleza sikhathi maniqashwa ngithi manje because uya kulandela umsakazo mangabe untokoze eqashwa ku stage sithile
yes
uqashwa nje kwazi ukuthi uqashela ukuyokwenza uhlelo lithile
right
so ngaleza sikhathi nani umuntu mengabe nje sign i contract kuthi useyathathwa manje ku Radio Zulu waye kuba specific ukuthi uqashelwa lo phuhlelo noma kwakuthiwa you are joining the team
no thina kwathina ngesikhathi siqashwa sino net cool cat gumbi siyokungena uhlelo lasebusuku ngoba lesikhathi angithi kuqala kwase kwakufuneka stage lesikhathi sasebenza mawu 24/7 uyakhumbula ukuthi ke no nina ke siniqashela ukuthi nizongena kulolu hlelo kwakuhlelo lasebusuku
kusuka ukuthi ukuthi niyongena ngalesi sikhathi
Ora futhi ke manje ngithi yabona okuklear ukuthi sokwenza kanjani kululahlelo luphile.
Yes.
Awasaphilisa.
Ngifuna uyabona ukuthola lelithubo walithola mandla. Hey, it's an opportunity engicabanga ukuthi ngekuyikhohle emlandweni. Ngifuna uthinte kancane kwi family yakho kubazali ukuthi how did they feel? Ukuthi indodana yabo ithole le breakthrough. You know, there is a great person in the family because being on radio means you've got a voice for the whole family.
Yeah.
So, how did the family receive this wonderful news?
Not only the voice for the whole family, but also the voice for your village, the
your
place,
community,
for your community. Umakuthiwa ngamkhize esigodini ngamkhize kahlathukulu ngisunga kahlathukulu umtshezi bese nginyukela eThekwini bese ngiba seningizimu Afrika. I can't express enough feeling yabo. Ngoba ubaba it took him 6 months before he could believe that it was his son behind the mic. Ngo 1992 before ngingene ngangisegoli Ivory Park sinekhaya Ivory Park. Lesikhathi nginobaba Ivory Park sikhuluma naye. Ngithi baba ngangilalela ubroadcasters ekhuluma noMagebo ubaba uNhlakanipho Zulu. Ntambama nje. Ngathi baba ngizoba umsakazi and ngizoduma baba. Ayi baba vela bone lengwenye ephuphayo ukuthi hayi lengwenye yami iyaphushiswa yini izongena kanjani eksakazeni uma ecabanga fast forward March sengiyasakaza sathi uma sihlangana ubaba ngoJune wathi ubaba fana manje nengisemlegoli ngilongibuzo wabantu bethi kunomandla malakwano osakazayo wena fana ngathi mina baba uthi hayi mfana wami sonke lesikhathi angikholwa Hey mandla man, uyasakaza amandla mfana wami. Bajabula kakhulu.
Wonderful.
Nendawo umuntu aqhamuka kuyona iyaba nejabulo enkulu. Umndeni wami wonke even namhlanje basajabule ngoba ubhuti wabo uzama ngayo yonke indlela ukuthi igama lomndeni nesibongo ligcine livelile, ligcineke kahle futhi. Iloko umuntu akulwelanga ngasonke isikhathi kodwa lilonke nje kusekutheni ngingithi hayi bona kuphela. Bathi nezwe lonke uma lingefu bengefunde kulona kushuthi ngobe ngihlulekile emhlabeni ngoba ke kube ukuthi uma ngikhuluma angingabe ukuthi ngikhuluma ngoba ngikhubi washa ukulinganisela nje mntachapha umuntu ngokwasemsebenzeni semkhankasweni ukuhambela izikole ngithi mina kubona uma ngokuphila kwami ngikwazi ukushintsha impilo yakho yazi ukuthi ngifezile wami umsebenzi
wow
it cannot be in monetary terms it cannot be in anything tangible but it can be in terms of what I say to you that your life can change
eyakhawena ngoba imali into ongayisebenzisa manje uyiqhe
angithi yabonake
yes now mandla lento obulibele kwi prophet ngomlomo wakho engisho kubaba wakho uthi uzoba umsakazo uzoduma yenzekile ngempela ngufakazi nabo bonke abantu ababukelayo bawufakazi wakhula ke emsakazweni waze wagcina usungena kwezinhlelo zasemini lakhulu igama lika amandla labalikhulu ngikhumbuze uhlelo ungene kulona emini olukhulu kwaba idrive ngikorrect
ngingakaqaleke ku drive kwathi kwathi kufika kwasekuthiwa mahle ungakwazi ukuthi kuyosinyusela uhlelo lwasemini ngo-12 kuya ku-3
12 to 3
lafaka nabamatekisi noba ngathi hayi noma iluphi ngizolwenza ngangena ngo-12 to 3 hayi mtakajapha abalaleli nabasibukayo njengamanje bangathi umandla ukhuluma ngaye kakhulu namhlanje kodwa vele kakade kuwukuthi sifanele sikhulume
ngawozokhuluma ngaye
umuntu ngesikhathi salithatha lwathi and washintshwa lwanyuka ngasuka ke kulona nakhona futhi ngahlala isikhashana lwanyuka ama M's figures athi ayinyukile but kwakungijabulisa kakhulu ukubona ama adverts engena
ngoba kusho ukuthi iyangena imali enkampanini
and kulo nyaka ngithi ngaku 1995 uma ngaphosisi 95 96 kwakhona owaqalwa ngene kwaba ubaba uzwela kesulu kwabuye kwaba umama uIvy Matsepe Kasaburi hey lalela ngokutshela ukuthi sasishaya uhlelo ukhozi lwakhe iprofit ngonyaka 95 noma 96 95 there about saka 42 million in net profit esayifaka kwa SABC ngikhumbula kahle
baba ubathe njengestage
asikhulumi ukusokhiphe zonke indleko 42 million ngolandela sashaya 26 million kodwa ubaba ozwelakhe wathi sithi sihleli nje singanakile sibone sekukhona sekukhala lapha kwelokho ebhenki sihleke
sokhathe
ngathi bavuselela ukuthi asiqhubeke senze kahle kwaqhubeka kusenze kahle hayi ke kuthe emva kwaloko kungalezo khathi la uBoot Kansas abambeka khona kwasekudinga ukuthi ngoba ngiyakhumbula ukuqala ngasuka ngo-12 kwazi kwaba u-6 ntambama ngoba engezungena
okay usho ukuthi usucela ukuthi siqhubeke
kwazi kuthiwa ngiqhubeke kwasekudinga ukuthi ngingene manje ngo 3 to 6 kungasazi noma kuleso sikhathini emini kwangena uSis Vicky ngo 12 to 3 noma kwangena uLinda yini ngaleso sikhathi kodwa ngiyakhumbula ukuthi kulezo khathi oyedwa wabo engasuke ngimkhipha e-studio so ulaqhubeka uhlelo lagcina luthe lwanyuka ngakwabu Monday to Friday ngangenza lona bese kuthi Saturday kube top 20 nepare time and kwase kuthi kodwa okwangihlaba umxhele kakhulu ngesikhathi ngisasakaza angazi noma seka kwenzeka yini kwabanye abasakazi kodwa kimi kwenzeka la ama two giants ama fizzy drinks ama companies noma ngaqonde kuba maketha la kodwa ngoba
isimo kodwa siyaxoxa
Coca-Cola ne Pepsi Cola they agreed ukuthi kube yi one personality ezomaketha bona that was Mandla
wow
Monday to Friday kwabu Coca-Cola uhlelo lwaxhase Coca-Cola maybe afternoon drive show then Saturday
Pepsi
Cola and pero khumbula ngoba ngikhumbula kahle uDloko Vesaphila babulindelani ngema aphile ngolale ngokuthula wazi wathi ayi Mandla bengithi kuzobanze bonke abantu bafuna wena hawu kanjani kwani nina ba competitors bathi no uMandla does it genuinely and he does it at his best level so we can't lose him
wow so during this period you are at your prime kunabanye abasakaza abasha ubabulinda sibiya utshwa ukukhuluma kahle nawo
yebo
kunabanye abasakaza abafikele phambi kwakho ke manje emsakazweni waba waba receiver befika bebasha you know tell us about these new voices abefika manje ezoqinisa lolu le team ebenisebenza as yona
ayikho into emlandweni wami eyongijabulisa noma eyangijabulisa ukudlula leso sikhathi ngoba yabona umlindo sike uLinda uSibiya mina ngiyakhuluma ngaye ngoba nami uma ekhuluma usuke genuine nami soke genuine ekutheni yabona kuthiwa khona mavula kuvaliwe yavula kuvaliwe leyangwenya yabona abantu bebecabanga ukuthi useumthakazi engakabi umsakazi wakwazi ukuthi ngena nje ngegxalaba sathola nathi sesiyingxenye naye ngaso sonke isikhathi uyabona lo efika emsakazweni ngikhumbula ngelinlanga sihamba sonke siya esigungwini sasisehamba nathi isigungu ngaleso sikhathi umuntu ngempela wayesela ngokwezinga lokwaziwa kusesibona ukuthi konje songena kanjani e-stadium ngoba singahle singangeni kalula kwadinga ukuthi sithathwe i-van eyasilayisha uShabadu lapha ko Hammersdale wasigibelisa ngemuva imini uLinda uKhulukhet uSjula Somkhonto ya ngisazi noma noSis Vekini babona abantu kungena iveni nekuthi kuphuma iveni niphuma abasakazi noLinda ngaleso sikhathi wayengakaqashwa kuyapi kodwa wayeselo ivela kancane kodwa angiphendule ngithi uyabona ngesikhathi sokufika kwabasakazi kwama voices amasha abangela ukushintsha ongakazi ukubona kwezokusakaza ngikhumbula kahle ngoba bangifica nami sengikhona obongi uBG Gumbi uMazet ze mazethi alulama mazethi bangena bafika lapho omlindo usulinda sibiya obusa imkhize bafika bayidudula kwezwakala ofikele komotolo
ayisestori yakhe ngiye ngasebenza naye
yeah ofikele ofikzo komotolo ama voices lawa ashintsha ngoba ngisho nangesikhathi esikababa uHawumbatha yabona ukuthi ukungena kwami ngangena ngimncane kubantu abadala wayeseqala ukushintsha yenza itransition yokwazi ukuthi welcoming the new blood abantu abazoba basha kwezokusakaza kodwa futhi bezofaka igazi elisha ama voices abo iwona bangela nokuthi kuze kube namhlanje abantu abasha bakwazela ukungena ngendlela bangena ngakho kwezokusakaza
you were part of a big family. Mangithi big family ngisho ukuthi you were part of the SABC. So kwakunganina as ukhozi FM kuphela. Kunamanye ama radio stations which were big within SABC njenge Metro FM, kunabasakaza ababethandwa khona. Did you have ithuba lokuhlala phansi ni share ama ideas with abasakazi from different radio stations within the SABC?
Okufanele ngingaqamba mangakona noma ngingathethe ilumbo ngako wenza izinto ngathi zazi cozy rosy and just normal ngoba kudala kwange njengamanje sasikwi competition
serious
yabona kuthiwa sherish stage kube ukuthi ufisa ukuzibona ukubonakalisa ukuthi uma thu mele ukhozi umele bani naye ufisa ukuzibonakalisa ukuthi
Metro FM
umele bani kodwa there is one time sasilauncha silapha kwa James Lazi station kwakusaphila babudula Omar evula angisazini lapha istation lesi saka Prasa kodwa kangakabi uPrasa at the time sasino Wilson Binkosi you know he said something that was profound to me
ngoba
wafika yena wayeshanga isilungu
yes
mina ngijabula ngesizulu so manje
so imagine kumele niye stage nobabili
the competition sobabili so we're both compeers of the day
okay
yeah co-program directors
yes
uma sekhulume uBabdula Omar angibhali lutho ngezilutho ngimlalele nje ngithule ngalalela tell me qeda ngatolika wathi uma ngiqedwe eza kimi uBra Wilson Nkosi wathi no that was profound
yeah
what uliga yezwakala man how did you do it
yeah
and phela I was new then and then he had been there long you know bezokusaza since 1986 1 September uma ngaphosisi ku Radio Metro so but ukuphendula ngombuzo wakho ayengekho ama sessions la okwakwenzeka khona
nje
ukwakwazeka ukuthi kuhlanganwe nje namhlanje
ukuthi you all belonging to this umbrella so itations ayisakhompitha ngempela
sasikho uyabona nje ukulinganisa sakusaba seJubet Park ngingamaze kuma kama a lapha kumhlobo wenene kwayise ku Radio Phoswa seba kumhlobo wenene
yes
mina siyafika nampo bonga igumbi nampo Lady D manje phela sihambile nathi esisuka ku Khosi FM kodwa umpha omela u Khosi mina kugcwele Jubek Park ay angena umama ha mama kidla mama ubantu okududula
hayi ngithi asidudu
yisabathe awu no Lady D bemandla mandla mina ngiyitshela ukuthi uzothi naso ke mandla atina hayi kuvelwe idudula hayi ayithatha lalela ngayithatha mntajapha abalalele nababukayo yengayithatha ngayishanga bona lonke istadium sishintsha sithi ngabona iJubet Park ishintsha kodwa engiyakubona ukuthi kwalapho kwakusaqhubeka kona lento ukuthi uma siphambi kwabantu mina okufanele ngiwine naye ufanele winene sasikayi kwangakabi kwiumbrella ukuthi hayi sonke singaphansi kweSABC kodwa sekwashintsha ke lokho ngiyangijabulisa futhi ukwazi ukuthi ukubona abasakazi beteshe ehlukene beyophatha uhlelo ndawonye futhi kube kwazi ukuthi iteshe singaphansi kweSABC but ama sister stations though imarket market yabo
ingafani ngesikhathi nisakaza i-radio isafani mandla nanivumelekile ukucikoza kakhulu
yes
uyabona ingakho uKansas mingabe introducer ukunikeza ithuba lokucikoza kulesi sikhathi manje ngiyunderstand kungani akusafani nangalesa sikhathi but ngike ngalalela kwamanye ama interviews you know kuvela ukuthi even ama promo noma ama jingle esasiwezo ulalele umaphalala lapha ukhosini yabona ukuthi ukuqhamuka kwawo it was out of creativity nokucikoza you know le creativity nanikezwe ithuba ukuthi be creative, come up with izinto ezokwenza abantu balithande uhlelo lakho.
Wawusuke uma ngabe ulele mtachapho, wawusuke ungalele umqondo wawusebenza. Uma ulele wawusuke usakaza kodwa ungaphimiseli. Uma ulele wawucabanga ukuthi konje luzohluka kanjani uhlelo lakusasa nokunona namhlanje. And lolo ngizolwenza luzobe lunjani? Wawusuke kuyiresearch ngaso sonke isikhathi. Mina ngicabanga ukuthi angazi ubani wayiveza le, but angisho ukuthi i-wrong ngoba iseyenzeka yonke indawo. Kodwa owalethe ukuproducer angisho ukuthi bangizwe kahle ngoba phela kodwa kuthina ukungabi nabo kwasiza kakhulu ngoba kwakukunikeza ithuba lokuhlala phansi ucabange. Uma uhamba udlula sekomoy rave, udlula komtshezi, ufike emnambethu ufuthela upetrol ekhuluma umuntu, uzomuzwa ukuthi laba abantu badingani njengamanje. Ethi uyafika emoyeni usukhuluma ngayo, is part of research. Uthi uyabheka ngoba kuthini sasingabikho ngekho internet, ngekho social media. Kwadinga ukuthi sifunde, ubheke ufunde encyclopedia, ufunde Britannica, incwadi lezi enkulu. Ingakho njengamanje kukhona abantu hayi ngoba ngithi abanye abakwenzi, yabona khona umuntu oshaya i-research uyayidabula, yabona umrose uyayidabula i-research.
Yes,
umazoya emsebenzini uyawudabula,
uyayiresearcha
nokusinathi mshengo. Angisho bangizwa abanye ukuthi ngilinganisa ukuthi ukuba semoyeni
some off
ngoba nabanye uyabona engakulinganisa. Ngikhuluma ngokhozi ngoba ilang ikwethu umthatho lelidi seba abantu owaziyasebaza asebelingwevu abazi ukuthi isimo sinje, yabo lesi ngizodila naso kanje. Ngeke uze ubone wena ba uqhephethe. So ngiya kulena ke ukuthi into enkulu ebaluleke kunazo zonke yikukwazi ukuthi kune research. And i research yona ekinformayo ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Uma ulele ngizokwenza kanjani ukuthi uhlelo lwami lakusasa lohluke kunolwa izolo. Ngizokwenza kanjani ukuthi ngibe umandla okuzothi uma ngiphumile ngithi uma ngikhuluma eze umuntu ukuthi ngaze ngalalela. Nayilwasha uphuthu azahleka kuba bendlini. Athe nkosikazi ubone ngani umandla ukuthi uyapheka la. Kube ngathi ngiyabona kanti ngiyazi ukuthi ku 7.8 million vele ukhona upheka. Akwazi ukuthi ngabakhekho. Ukhona ophekayo. Nengithi ngoba abantu abadala nabangakufiki lo mhlaba uma ngilinganisa ngithi ukhona okhulelwe. Akwazi ukuthi usho ukuthi ku 7.8 million akhulelwe umuntu. Cha, nekuthiwe nogogo nomkhulu balilizela. Ugogo uzojabula ekosahlumbe ekomhlumayo ekobani ekomntamnt engayo osilima ngamehlo elekohlakhulu ukuthi uyasi
ukhuluma
nami ngoba
because radio it's a one on one thing.
It's one on one and kuthiwa uma ngabe umsakazi be dynamic, clear aware of the environment in which you serve. That's one. Two, be aware of your of the audience you serve. Uma ukhuluma nami kodwa ukhuluma ngenye language, forget about me. So bengabe yabo kufana ngize ngibheke kwezinye iteshi ngize ngiphathe kabi isteshi uthole ukuthi sibekelwe ukuthi ulimlaso mhlawumbe ngisithi isixhosa mhlawumbe ulimlaso isiZulu mhlawumbe ulimlaso isiSwati kodwa uza ukuthi elabengwa lolulimo. Sathi ne flexibility ke thina, i flexibility ye creativity. Creativity okhuluma ngayo ile yokuthi uma ngihleli ngisokwenza kanjani ukuthi nengena kuthiwa la ngene ebhanoyi yangena indiza mshini yakuthatha yangibeka neyizo balalela ifika nami ngena nami studio yakuthatha yangibeka nangu yasuka njengamanje udriver wayo uyahamba njengamanje umandla kaMalagwane wayithatha Dr. Victor Shambala.
Wow.
Let's get me Dr. Victor Shambala. Ethi wash away my sorrows, wash away my tears, I wanna go Shambala. Umlaleli ngimthathe ngamthatha la angeke ngisamlusa la.
Yeah.
Uma ngena ngebhano i-creativity leyo.
Yes.
Ngoba ibhano yangangaze ngiligibele.
Yes.
Ngangifusukela emakhaya kodwa usuyabona ukuthi oh nemthatha imshiya ngempela. Nayo iyamshiya. Nangabe lilizela umandla, hey i-creativity leyo. Ukulilizela nje kuyi-creativity ngoba ngikhuluma nabantu abaningi abaningi balesi stage. So uthi njengamanje angazi ukuthi kodwa phela njengoba ngikhuluma ngithi akuyona into embi bangishongo kanjalo kodwa ithuba lethu lokuzenzela ube one man's show kwakusinikeza ukuba involved kwi program.
Yeah.
Ngoba
so ngesikhathi senu umandla mengabenza i drive waye ezenzela i research as prepare umusic wakhe. So nje i planning ye show ihlele mahlombe yakho ezomsakaza
ngangiwumhloli. we program nguthisho omkhulu we program
yes
aqhama ku station manager ubaba umbatha asho into emnandi vele thi hayi hayi uyibambile emandla
awungitsheleke lamandla now nani banalo yini amathuba kulesikhathi samanje kubizwa ngokuthi ama snoop sessions nama review sessions lapho enhlala khona ke manje one on one nomphathi wakho o reporter kuyena use review uhlelo lakho ke manje
thina kwakwenzeka akingilinganise there was a time la u station ongangireporter kuyena kwaku Lady D sasihlala
yes
beke thai baba yabona ibambe ngako ke
la
ungathini mina now i vision enginayo ebe ungakwazi ukufaka le dimension le nako bengikubona ubona kanjani la nesimhlambe kwi culture ngiyafisa ukuthi sikhulume ngalo kwezemfundo enganeni
so nani ba la ama session
ayaba khona
kusho ukuthi mebe bona ukuthi le feature yenzayo ayihambi kahle babekwazi ukubiza ukhalinyo kuthiwa no asibeki kanje
bengeke beyibeke ukuthi ayihambi kahle ngizothi ungayibona kanjani uma besingafaka nokuthi ayinto eyizwa leyo nto imali kamna kanjani akwazi na ungayemukela yebo kodwa ke esikhathini esiningi angifuni ukusho into engelona iqiniso ngangingatholi ngibizwa njalo ngoba kwakusuke kuhlangene
angithi manje kuthiwe no i-radio is business it's all about ukwenza imali but ukuvezile earlier on ukuthi even ngesikhathi sini it was business it was about money and you guys were profitable
lelo ngicabanga ukuthi libaluleke noma ikanjani akwazi ukalisho ukuthi ngeke ngibuke sekuqhakanjiswa kakhulu manje ezifwa kungenjalo lokudala we were not a loss generating kind of an institution we were a profit generating and a profit engineered kind of the business we were making money and our personalities were geared towards making money having the community outreach programs were part of ensuring that we just actually amass a lot of business bezobuthenga ama time slots uma sokwenza OB kwagcwala kanje ku time slot yami ngangazi 3 to 6 kugcwele ngisho ngingena emini nethiwa sisakazela ngaphandle kugcwele mina eyami success
so it's not new in the bag business element
ukuthi sisuke yaqhakanjiswa as if it wasn't there
yes
ngisasho namashi we were not a loss in carrying kind of an organization uma ngithi around 95 we generated in profit something like 42 million back sakwazi ukuthi ke
sibone ukuthi nathola ama bonuses
qhamuke esikhaleni sihleka sodwa so ke kodwa ke njengamanje ke phela kusho ukuthi iorientation yakhona esikhona sokuthi manje akazi ukuthi sebe runa like a business but one thing abaningi okufanele ingabalahlekeli ukuthi if you are a broadcast public broadcasting institution you'll always have a mandate of broadcasting for the public.
Yes.
Whilst of course phela kubalekile ukuthi imali mayakhiwe kodwa in the process that which is an element ebalekile for a public service mandate.
Yes.
Kufanele ihlale igcinekile ngaso sonke isikhathi.
Uhlukaniseka ngabo unyaka iminyaka emingaki usifaka kunyaka omusha.
Angikhumbuli unyaka engazange ngihlukanise ngawo.
No. So kulesi sikhathi samanje umsakazi onikezwa uhlelo lokuhlukanisa unyaka kusuke kumsakazi okuyidumela kuleso stage even ngeyikhathi zenu kwangathathwa nombani ukuthi ahlukanise unyaka so iminyaka nje into obuyihlukanisa
njengoba ngisho nje angikhumbuli engazange ngiyahlukanisa ngawo ngoba kwakuhlale kunjalo
I remember this gimmick ngimncane abasakazi beacting ngathi baphuzile studio kuhlukanisa unyaka
yadlala wena yabona ke ukuthi kodwa uthola ukuthi abaphuzile
no ngiyandastand manje ukuthi kwakudlala
creativity yomhlaba uthola ukuthi futhi usibona ukuthi si fresh kodwa uzayibona ingwenya nomandla engathi ayimdlonyile kodwa kube mnandi futhi kube mnandi kodwa ngibeke ake ngibeke le iya ukuhlukanisa konyaka
yeah
there was so much involved
yes
uma kuthi umuntu uzohlukanisa unyaka wouldn't sleep for weeks ngicabanga ukuthi umlaleli ngizomenze njani ukuthi akuthi ungena onyaka nomusha azangakhohlwa ngangasho ngelilanga ngathi into engangiyenza ngangihamba ngiyela Montville kontuli street komhle komhlongo road komfeka street kobani ngihlangana nebani zingi
wasela muntu kuhlwane lo sibe kodani
andike ngicheke ngichaza ke trucks zakhe uthola ibani lapho umkhulumo okhuphuka ngomhlongo street ngomhlongo road ubone bajita nijani lithe umahlamala khona sithi lalela lofu wena uhlukaniswa nyana namhlanje ungabaruzi le lofu yihlingoma lofu yihlingoma namhlanje
so you want to understand abantu bafuna
bazobe badingani ngalolu su ngisuke ngechesterville ngifike echesterville basho kufanayo ngisuke ngeclemont basho kufanayo ngifike bese nge library kosiskopo benobhutse phomdletje ebese sihlanganisa uma sihlanganisa ngithi ngibatshela ukuthi kusukela ngingena ngifuna ukushayisa i laid back kind of music ngifuna zoshaw 12 nake kwashaw 12 ngathi happy new year yongenela ngale ngizoqala ukukhuluma ukora pass 3 noma ngo half past 3 ilo ishile ingoma ngoba bangitshelile ukuthi bathene bathe amandla sicela ingoma ngiyidedela ingoma zonke ukora pass 3 bese mhlambe ngithi ngisaphile emakhaya ngiyidedela kuzonezi ukora 24 ngiqale ngivula ucingo ngibuza ukuthi ninjani lapha emakhaya besho ukuthi usibulele ngakusasa ngubuyele lamonti ela moti sithi ngizithola zilele ibhandi sithi awusibulele lofa ngechesterville sithi usibulele ngeclemont sengiyazi uhambe kahle uhlelo emini ngizothi ngise emcimbini kwasahlala njalo kuba nale festival ebase Kings Park Soccer Stadium ngiqambe ngiyophatha uhlelo khona ngingakangena estudio lapha estadium baqhamuke basukume bonke bejajulisa ukuthi sibahlukanisele kahle unyaka meaning ngaso sonke isikhathi if you are behind the mic take care of a person who listens to you take care seriously of a suggestion that is made ngoba it is made in good gesture ufisa ukuthi lo muntu akubone uyaphambili ngoba okukhulu kakhulu as umsakazi you embrace quite a lot of values or some qualities you embrace the qualities of dynamism you embrace the qualities of collaboration because we have to collaborate with abantu on the ground you embrace some qualities of developing a dialogue nabantu ukuthi bese sezingene liphezulu ukuze nawe ukhuluma kwakho kube sezingene liphezulu but to do that you must have conducted a lot of research in terms of with regards to whatever you want to talk about because uyakwazi ukuzo umuntu owaflishayo no ramblishayo because it becomes dangerous to want to venture into the space kuyona ungeyona i specialist ingakho kubalekile bese ngaphezulu konke embrace ama qualities again of professionalism ngoba professionalism uma uyenza ikubangela ukuthi i level of confidence yakho ibonakala ukuthi you know the subject matter about which you talk because as umsakazi thina sasakaze ngekhadi zethu mtatshapha abantu babethembele kuthina kakhulu ngiyazi njengamaziningi izinto sekuthenjelwe kuzona kodwa umsakazi akusozi kwashintsha abalo bethembele kuona ngaso sonke isikhathi ngaleyo ndlela kubalekile ukuthi ukucabanga umuntu angacabangela studio okuwukuthi
angacabangela studio afike se researchile
akafike ese researchile uma ukuthi uno producer akubuqikelelile ukuthi bene producer they've gone through bahlale phansi mina emsebenzini kuyaziwa kwamanje will never do any program singazange sibe ne intensive dry run evuthiwe yokuthi lalela ke le program
luzosuka la
ingane ehloswe yile program ukuthi sinqabe ngiyaphuma ezobizalekile lengane but angifuni lengane iphume sagaqa ngifuna lengane iyaphuma iyagijima lesikhathi ingane iphume gijima kusho ukuthi so bese ushayile owethu umsebenzi kuzoba sezingeni njalo so angeke uyabona ukuthi ama values amaningi akhona la ekhulu lawo i self respect ngoba ukukhuluma kwakho emoyeni kuyakhount ukuthi ukhuluma kanjani nami ngikulalela ekhaya
mandla the interesting thing olibele uyithinta ukuthi njengamanje sekunama platforms amaningi information ngesikhathi nisakaza iTV yayikhona kodwa iyayingakabi khona emakhaya amaningi ngendlela esikubona njengawo manje mina ngikulalela kuKhozi FM ngikubuka lapha eKhalendeni lasekhaya iTV ekhaya ingekho in fact ekhaya wongekho ugesi ngangihlala ekhaya endwedwe wongekho ugesi so sasasebenzisa i radio kwakuthengwa i battery i ever ready emnyama
noma PM9
le isasiklalela kanjalo so ngaleso sikhathi i radio was the main source of information today i radio is thola in competition with many other platforms with the internet with TV and so on. And it is very important for abasakazi ukuthi ba evolve bahambisane nesikhathi. I know that you are no longer in radio, but I know you as a reader, as a person who does the research. If ungahlomisa abasakazi, ngoba iradio is the future. I believe in radio. Ukuthi iziphi izinto ekumele bayiqaphele ukuthi these other platforms are khona, iradio still ikwazi ukuexist nawo.
Empeleni kulama qualities ebengikhuluma ngawo. Already bese ngiresponda kule question. Uma sikhuluma nge evolution of radio, ukuthi no matter how much things or how many things can crop up on the the periphery, eceleni zikwazi ukuthi zi crop up, but ekugcineni there is one thing which is a gist engeke izishintshe kwezokusakaza. Radio will always be radio, but who will have to change is the person behind the mic ozoqikelela ukuthi ngasonke isikhathi uhambisana nesikhathi. Ingakade ngikhulume nge dynamic awareness ukuthi people have got, broadcasters have got to be dynamically aware of the developments that take place with surrounding yabo, ngoba engeke sakubalekela ukuthi ukhumbule ukuthi ngesikhathi sethu internet ngekho altogether. Yasifika noma yayikho, no yayikhona, ngiyakhumbula singena ku
Curie khona ngode ingakasetshenziswa
kakhulu. Yabona nje sakukhumbula ukuthi akusaba nanobudlelwane no Quincy Jones through i Curie radio yakhe. Kwakuthi nesisakazi sazi ukuthi millions and millions of people were listening across the globe. Kodwa yayingakabi ngaleyo ndlela. Njengamanje sekubiza ukuthi umuntu akahluphe kakhulu ukuthi abe ngaphezulu kwanoma isiphi isimo mayelana nolwazi. Yabona ngikhuluma ngokwenza iresearch. Uma enza iresearch kusiza ngasonke isikhathi ukuthi ahlale engaphezulu kwaso sonke isimo, ngoba ukhumbula ukuthi yizi internet ikhona, social networks ekhona, but kunabantu angeke baze bashintshe. Ngize ngisho ngithi ukube ngasese radio ngisasho namanje ukuthi hayi ngangoqikelela ukuthi abantu ngiyabaletha besuke ku social media beze kumina.
Wow.
Ngangosebenzisa yona iradio ukubabiza ukuthi babe ku social media babize abanye bababizele kumina.
Yes.
Embekusethini kubalekile ukuthi kulungile phela yazi njengomsakazi basentweni, ngoba okungafanele sikusho ngabe siyona uma sithi abasakazi bangibikho kuma platforms, but ukuba kubike ila abasakazi okufanele basiqaphele kubona kunoma community radio, community media, mainstream media, nalaphi nalaphi, ukuthi uma umsakazi musukufuna ukuthi ube mkhulu ngaphezu kwale institution ekuqashile, ngoba iyona into ebulalayo. I-evolution ye radio ilinyazwa yilowo, ngoba abanye more than wanting to promote the brand of the station
uzibone mkhulu kunale brand,
uzibone mkhulu kunale brand. Iyona izinto okubalekile ukuthi basibhekele, kodwa okukhulu kakhulu okufanele bakubhekele kakhulu i-research. I-research will never, there's nothing in broadcasting that can ever supersede u-researcher. Ngoba mina kufanele ngithi into engiyilalelile emoyeni, uma ngekho emoyeni sengihleli njalo, uma ngisophumile wena ngithi kodwa nemzwili ukuthi ukhulume kangakanani, ujulile ubani. Kodwa iradio will always have its own future. Yabona uma ubheka ihistory yeradio, ubheke ko Greece lapha ko Athens, ubheke ko US, ubheke ubani, uyakhumbula ukuthi phambilini babeyisebenzisela iy'nhloso zabo, yayisetshenziselwa iy'nhloso zempi nakuphi nakuphi. Kwaba kamuva mhlawumbe ngama-1920s ukuthi iradio iqale ukusetshenziswa ukuthi ilink aphe nokuthi umphakathi usungangena kuyona. Kuza la kuthina nje ko-radio bantu ngama-60s, early 60s, mayiqala isasakaza mhlawumbe o-30 minutes noma o-10 minutes. Kuza yonke le nda kuze kuzofika ey'khathini zethu thina sisakaze kwangelula ngesikhathi sisakaze, kodwa thina khumbula ukuthi 93 izwe lalingakakhululeki. So saba transition, sakwazi ukusakaza usuka lapho azongena sekune freedom. Futhi nakhona uma ngiphuma, lokho angifuni ukugxila kona, uma ngiphuma kwezokusakaza ngiyongena kwezombusazo, bathi manini wena, ngoba ngisho nako lolodwa usokwazi ujabule ngepolitiki, meaning ngangihlala ngazi ukuthi I'm the professional.
Yes, so mawusemsakazweni wawungavezi upolitiki ba.
Angifuni, no, ngangandaba nepolitiki. Ngayicabanga ngoba sengizophuma. Ngisho ngangazi ukuthi nje uma ngisakaza ngisakazela wonke umuntu, kufanele azi ukuthi lo muntu ufanele ngimanelise.
Now, as ukhula emsakazweni Mandla, one thing that happens is ukuthi uba nomndeni, ukuba nezingane, kuba nomama. But now banale family member umndeni wakho who's now a huge figure udumile, ngikhuluma ngawe ke ngqo. Now how do you handle loludumo ukuthi ngoba wena lo understandayo bona bal understand remember that so unesikhathi la uzohamba nabo emanzi mtoti inikhiphile unesikhathi la uzohamba nabo ebeachfront inikhiphile kodwa kunabantu abafuna ukumbamba ngezandla umandla ngoba babona umuntu omthandayo so how did you be able to balance loludumo nomandla ke manje oyi family man onomndeni onabantu aphila nabo nabangane and so on how did you balance that
angiqale ngokuthi khona into engishilo umntatshapho ukuthi umuntu waba nenhlanhla ukufica abantu abadala ngoba uyabona uhle nobaba o Brown omuvu uhle no Butkansas uhle nobaba u DT uhle nobaba u Josh uhle nabanomzana uhle no sisizamambo uhle no Lady D uhle no mama bemndeni yabo uyabona ukuthi hay man naba ibehavior yokuthi nginomndeni kufanele ngiziphathe kanje kodwa ekhaya ngenhlanhla eyaba khona ukuthi uma ngise ngengekho emsebenzini I mean ordinary mandla ngingasakazi no ordinary mandla malakhona ngise ekhaya awubaba ubaba futhi ngize ngithuke ukuthi mina hawo nina ushoda ningiboni ukuthi ngiyaziwa nina ningiboni ukuthi ngidume bami mina ngibona kunomali nje kubona akukho la kusho khona kodwa akusho ukuthi lokho kwakusho ukuthi ngikwazile ukuhlukanisa ekhaya noDumo uDumo lula luyasinda uDumo luyabiza uDumo can cost you kusekutheni uliphatha kanjani ngoba loludumo umbuzo wakho angibuzeli umndeni kuphela usungibuzela nakubantu bonke ukuthi ngibaphatha kanjani abantu ngihlala ngiyengisho namanje noma kuthiwa ngihamba
ngoba uma uthi uyabiza abantu bane expectation
they have expectation yes and the expectation ekhona yokuthi lo muntu ungeze ngamthanda ngingamboni uzokwenza njani uma sengimbona and umndeni wami sekufanele ukwamukele lo ukuthi angiseyona iasset yasekhaya kuphela ngiasset yesizwe sengiasset yesizwe uma ngivume the minute ngiqala kuba behind the mic kusho ngiyazinikele ekutheni ngiyavuma ukuthi sengingowenu ukuthi sengingowenu nangamukele ezindlini zenu nasemakhaya enu sekusekutheni nami ngenza kanjani ukuziphatha ngendlela ezobonakalisa ukuthi nami ningamukele ngendlela eyiyona so namanje kusenjalo ngoba ekhaya kubaba ubaba kaMrena noSne umyeni kaThulu uMadlamini bayazi ukuthi hayi no ubaba ekhaya kodwa futhi noma sengikubantu namanje noma ngiyokhuluma la ngisuke ngimenywe khona akusoze kwahamba phambili ukuthi ngomandla ukuhamba phambili umuntu okufanele akhulume nabantu
yes
uhamba phambili ukuthi labantu bakhelele igama lethi Mandla Malakwane ukuba zange balamukele lelo gama noma lokho kwethulwa kwegama umsakazo uRadio Zulu umsakazo uKhosi FM abaphathi abasakaze ngabafici ngabe leli gama lingazange libe khona kodwa futhi kusetheni ukuba umnikazi waleli gama zange aliphathe kahle leli gama ngaba lisekho noma ubukhona balo ngabe licatshangwa kabi nangegigaba zalo ube ligama lesigigaba Ingakho kubalekile ukuthi lo mbuzo uthi ubalansisa kanjani ukwenza ukuthi ligcineke lilona kusekutheni lihloniphi igama elikhona usihloniphe uhlonipho phila nabo uzozohlonipha nanoma ilaphi la ufika khona ngoba abantu bazokunyusa uma ngabe ukhumbula ukuthi kuba bekho labantu ngabe mina ngikho kuba zange bangimukele labantu ngaba ngikho kuba zange labantu bazinikele ekutheni sizokwakha ngoba ukusakaza ntatshapha sesoyivala nje kulabantu ukuze mina ukuze ngibe umandla lo yiyona ingoba abalaleli babeqhama ngendlela eningi kunzima ukufika umusha njengami ngaphuma esikoleni mtatshapha ufica abantu abadala kwezokusakaza ingekho kwangekho training schools zokusakaza kwangekho yonke lento
esemilana amathuba sekhona
amathuba sekhona kusho ukuthi mina isithombe enganginasi labasakaza engifika la kubona uButkansas nengisakaza ebusuku kanti uthola ukuthi ngalelo langa ngikhathele ngakusasa afike yena ethi no ndli faka ivim emethe ngifaka ivim ngesikhathi mina ngingathi ngikhathele kakusasa ngifake ivimu umlaleli ashaya sesimoyira khawula ashaya ubaba uqoqole ntaba kuthiwa yini kwenze njani mfana wami kusebusuku phela manje wase ukumemeza kangakayabo uzathi wenze njalo ngakusasa uqhamuka uthuthu umaintain isimo afike uBrown babumaphalala ethi yabona sibali namhlanje ukusakaza kwakho ibambe ngakho ngesikhathi elibambe ngako uyafika uButkansas uthi bewugula yini ngizama ukusho ukuthi kusekutheni ubalalela kanjani abantu ukuze lomandla akheke ngoba akufikanga akuzange kufike ngavele ngaye lomandla ngoba uyakhumbula abanye bethe ubantu ozenza uKansas babefika besho njalo kanti vele kakade uyena umuntu wayengifundisa uma engifundisa kusho ukuthi nami ngizo emulate a lot of izinto azelokho it took me time uku understand ukuthi uma ngisakaza behind the mic mangibe lomandla oli unique or distinctive or with a unique voice so ngiyakule ukuthi ekugcineni kubalekile ukuthi nanoma ubani azakhe ukuthi ucommunity radio station njengamanje ngicela uzakhe uma ngithi ngicela uzakhe ngikhuluma nawe ngoba abaningi bakhona ngibabonile ekize ngiphathe kabi ngithi lo muntu uyafisa ukukhula kodwa manje nganalelana ngase ngizubani akufanele kube kanjalo ngisho na se station enkulu ngiyethuka mina uthi uyalalela umsakazi uthi hayi manje waye sobe ubani ngoba phela uma ngabe ngifuna ubani ngizoya kuyena indaba wena yibayi lo ngizofuna ukuthi ngifuna yena ngimthole
ngithole Mandla, I can't let you go without asking you. Oh, you were at your prime. No, you were at your prime. You were doing exceptionally well. We were happy as abalaleli bomsakazo. Njengabantu ababefuna ukungena eradio ngaye ngezulinde ethi wafika kuyena e-studio enze 12 to 3 uzomtshela ukuthi usuyahamba. And it's rare ukuthi umuntu bakhona abanye abakwenzile nozanele mbokazi ukwenzile you know washiya emsakazweni at a prime but ngoba sikhuluma ngomandla njengamanje
yebo
you decided I don't know whether you decided or you got an offer that you couldn't receive or an opportunity but you decided to leave iradio at man at your prime why
ndiyachapa lo mbuzo ujulile asithi asekho isikhathe esasoba right for me to leave broadcasting than the time at which I left uma ngisho kanjalo had I left at any time at any other time I don't think mhlambe namhlanje ngabe ngihle nawe sikhuluma kanje ngoba things would have changed
okay
asithi ngashiya eksakazeni sekufanele ngishiye futhi kwasekufanele ngempela ngishiye ngoba ngashiya at a time whereby ngangaya nomilaphi kodwa hayi ngoba nganginama lucrative deals kodwa kwasekukuthi hayi mandla sesishayile isikhathi sakho sokuthi usishiye manje kwezokusakaza
yes
ngoba and kodwa yabona ukuthi ngikunika angeke ngangena kakhulu kodwa abantu abaningi khona ubaba usomabhizinisi eFryhead wabukuzwa wadrive wasuka eFryhead wezala kumina reception emsakazweni wathi uphilile yini noma uphilile and abantu eSouth Africa bacabanga ukuthi ngiyagula ekhanda okanye badideka ngicha hayi ukuthi bacabanga ukuthi ngiyagula badideka ukuthi yini lento enza umandla enze ngale ndlela ngoba kunoma imuphi umuntu ikakhulukazi ke kumina njengobusho I was riding the crest of my airwaves so I was just doing like this in fact I was cruising in terms of broadcasting meaning ngathi ngangwe panically where beyond which I could not go
ngathi nama competitors okhozi ngaleso sikhathi ajabule
ngiyacabanga bakhona bangiphutsha to be honest without talking about some stations bakhona babengithintile ngise khona eksakazeni bethi bacela ngizise stations zabo kwakuthi vele for me there couldn't have been any bigger station than Ukhozi FM
yes.
And I couldn't have made any impact than the impact I made when I was at Ukhozi so uma kufika isikhathi mtatshapha sokuthi ngishiye ingoba kube ngake ngenza ngenye indlela into zami would have been different kodwa futhi ngangihlala ngikhuluma emsakazweni ngithi kubantu isandla sineminwe emhlanu ngesikhathi ngiqala ukufunda ngangila ngathi uma ngabe ngigraduate ngase ngiba la eksakazeni ngesikhathi ngingena eksakazeni uma ngiphuma eksakazeni ngaya kwipolitiki uma ngisuka kupolitiki ngabuya ngi-official njengamanje impilo yami ngiyiletha la but eyami impilo angihlosile ukuthi ngithi isiyolungela ukuthi ngiyahamba emhlabeni cha ngizoyibuyisela imuva ngoba leli gama kufanele lihlale livuthiwe ephileni kwabantu ngoba ngalo kuukuthi abantu mabaphile ngoba bayangiphilisa nami
yeah that's the exciting part about you ukuthi uphume emsakazweni kodwa still waqhubeka nokusebenza nabantu right ngoba mawuphuma nje obusho uye kwipolitiki ubusasebenza nabantu namanje ngokomsebenzi owenzayo usasebenza nabantu. So tell us about kancane before we close this calling yakho yokusebenza nabantu after nje usuphumile emsakazweni, you know.
Mtachapa sengiyabona ukuthi ekuphileni kwami ngangilethelwe khona ukuthi ngihlala nginabantu ngaso sonke isikhathi. Okukhulu kakhulu ngike ayikho into engijabulise njengokwazi ukuthi ethi uma umuntu ekhuluma ngizwe ngwabanye bengixoxele bethu yazi kade sisendaweni ukuthi bekukhulunywa kahle kangakanani ngawe. Ngithi kuthiwani, ethi omunye uyazi wafika kuwena eso season wena waphawula wathi wahamba ukwenza leyo nto iyamsiza iyamsebenzela. Angikusho ukuthi kafuphi nje singadla isikhathi ukuthi ngiyacabanga ukuthi excuse me umuntu wenza lokho somandla amlethela kona emhlabeni okuwukuthi vele ukusebenza kwami nabantu kungezwi lami. Umthandazo wami ukuthi leli izwi lihlale lisebenza ngasonke isikhathi ngoba aliphilisa abadala kuphela, aliphilisa ogogo nomkhulu kuphela, ngisho nentsha njengamanje sihambele izikole zimbalwa izikole singayile kuzona, siya ko Grosvenor High School, siya ko Mowats Park High School, siya ko Siyabonga High School, siya ko Isberry High School, siya ko Sibusiwe, siya ezikoleni eziningi siwumnyango, kodwa at the same time sifuna ukuthi izingane mazazi ukuthi kufanele zenzeni ukuze zibe injiniyela ngesikhathi ngekusasa ukuze zizokwazi ukushintsha isimo sezamanzi. But at the same time mina okwami ukuthi ngizitshela ukuthi that which the mind can conceive and believe it will achieve, bese ngizitshela ukuthi one greatest element of human nature is the craving to be important, bese ngizitshela ukuthi Martin Luther King Jr. when he talks talking about a person being faced by his challenges, he would say the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. How you respond to whatever kind of the controversy and challenge you have is tends to determine the level of your character, of your endurance, of your agility, of your durability.
Wow. Mandla sivale kanje. Ukuthi ngoba abasakazi they get opportunities. Ukubaluleka kokuthi umuntu mengabe ethola ama opportunities eqhamuka akwazi ukuthi awasebenzise. Ngiyakholelwa kuthenini ithalente lakho, because ithalente lami nami ukusakaza liyakwazi ukukuvulela iminyango. Udinga nje ukuthi ungafaka amahanisi while ulisebenzisa i-talent, of which you are one of those people engithi wathi ma unetalent lokusakaza lokwazi ukuthandwa abantu, uma ngabe kuvuleka iminyango wakwazi ukuthi ke ulisebenzisa i-talent and it has brought to you where you are.
Yabona sengiyasevala ngaleli. Ngikhumbula omunye wayekhuluma, ngizoqala ngiphendule nge-education bese ngibuyisela e-talenteni. Wathi omunye wabibuza nge-education wasesho ukuthi no, education is not everything but it opens doors for you. Education is not everything but it opens doors for you. Like talent. Talent is not everything but it does open doors for you. Ngiyengithi ke uma ngikhuluma nabantu ngithi talent in and by itself is nothing else, is nothing if it is to the total neglect or to the total exclusion of hard work. Hard work goes together with talent, and talent hard work tends to supersede talent when talent is lazy and doesn't want to work. But leyo ngiyisa ekutheni kusekutheni wena ke njengoba unaleli talent wenza kanjani ukuthi ulifake kulona ulihambisane nehard work, futhi wenza kanjani ukuthi uthi ufake ihard work bese uhambisana nokuzihlonipha nokwenza ukuthi emsebenzini ngiqashiwe, njengoba ngiqashiwe nje ngeke ngibe fearful to take whatever maximum advantage that gets presented to me, but at the same time respecting my environment, because kunabantu abanamagama amakhulu such that they are able to make a lot of money out of those big names, out of those huge names, forgetting that it is a platform that allows them to have such big names. If that platform is no longer there, if you don't respect that platform. Ngoba uMandla Malakwane ezosala yedwa kade kuyi platform ebenginike ukuthi uMandla menye endaweni ehlukahlukene, kunabantu othola ukuthi week we are wearing some 200,000, half a million, a million or even more Now, during my time, I would make something like 37,000 a week.
Yeah.
Not a week, per 2 days. I'm making an example.
Yes.
It was back then.
Yes.
But certainly, Ganshoni Paganjani Gam is so important. Good Nani Lapone Konajamas Kuluma Nanji. Nipubeg and
Shonipi
platform. And once I Shonip is of Shonip.
Is
of Menzo was good. E talent a little lack. Got a little talent a lacum with Shonipu, Hamsan and the hard work. Go go for Nany Mali, hard work lay. Gale go to Umma. And punctuality is so important.
I know. I wish I just called
you. But in fact, by Kumuruti, the song, and this cut is going to
by 45 minutes early.
No, 1 hour, 10 minutes
early.
Ngoba ngenzani ngenzela ukuthi ungabi anxious ngenzelani ngenzela ukuba cool and composed niphile nje
siyabonga kakhulu thank you so much for coming what an honor
siyabonga kakhulu thank you
nangelinye ilanga ungadinwa masicela namanye ama platforms other radio stations siyafuna ukuncela from the well of knowledge onayo from the wisdom that you have so siyafuna ukuncela siyabonga kakhulu
mina ngibonge kakhulu no just that respect and honor thank you so much
it's podcast radio and stuff. Thank you so much for viewing namhlanje. Please ungakhohlwa to subscribe and share this page as wide as possible. Thank you so much.